avuka phela ngiyacela. Ngiyacela nje ngicela uvuke. Yazi umsebenzi ongibeka ngaphansi ukuthi ngana ngicela uvuke. Yabo. U-general wakulimaza phela. Asisabuki izinto zokuthi usho ukuthi awukekuyene lo.
Guys, let's pause this video for a minute. It's the 21st century. It's no longer a secret that every second person has a crypto wallet and they've purchased some coin before. But the question remains, how to make money from it? This is an opportunity provided by Pocket Broker Platform, a trading platform on which you can learn on how to work with cryptocurrency and most importantly, how to make money from it. I will show you how it's done, but first, follow the link on my description and register using my promo code Tando to get 60% bonus on your first deposit. The next thing that you need to do when you start trading is to select a cryptocurrency asset. Amongst them, I usually select the basic ones such as Litecoin, Bitcoin, and Ripple. After selecting the crypto assets, and then you need to set a time period. I usually set it to 5 to 10 seconds and see what happens. Just like that, I've just made profit. It's so easy. If I want to withdraw, I can make a withdrawal which is 0% withdrawal fee. So don't waste time. Follow that link on my description and start trading on Pocket Broker today. Let's continue with the video.
Hey, kodwa nginayo isolution yale nombolo yakho ndoda singayivala kanjani ukuthi angibambi.
Ukhuluma kanje.
Wena vele ube yistaro, ube yigay, angithi angibambi. Eyinemali amagay, two shoti.
Anemali.
Yeah, two shoti. Lalela, bazokusetha ngemuva.
Uma endi madod izinja
eziphi wena ndoda lapho yini lombo lethu uyidalile into ophosa ku-general ukwazi u-general wena
hlisa umoya mfowethu hlisa umoya uyayibo le ndoda engihamba nayo bayazi wrestling uMark Henry uzokubamba akubaqaze akuboqoze
awukwakhe
awu awu lapho
I'm going to go to the house.
Wonabe manje ushayisisela la ngiyamuthi ngithola irecruit lami elisha inja kanongoloza le ngathi angizwa ndoda
hi la uma uthola umuntu right impela lo angayi use tablet ayibona le stormus right
ezona ayithayi bamba ke lentwana ukuthi idelela kanjani
ungijwayele
ingakho kodwa ngithi asiyinyuse lentwana wele kwaseyiqaleni Mnumzane Henry ngithe qinisa la
alright
ah uzweke yabona wena ngiphatha soft very soft
so
hey endod
hey love mo ngicela ungiqinele ngako konke ngikwenzile so la manje sengizoziphatha kahle sacela ukumbuyisele e28 ngegunye lakho ba
endod mina angakazi ngikhiphe emkhambathini Bekho kufaka discipline nje mnumzane ukuthi uphinde uqonde la ngaphakathi angithi uyabamba.
Yazi kunye yini love mo. Kusona namhlanje sengigame. Ngomdinga nje so ngithola lo mnini.
Usugay.
Angithi utenera nje. Wangisike imtsizo zokuthi usho ukuthi alisabuki.
Yayibona ke lento yakho uhamba ubhumzela ijele lonke.
Yazi kubhlungu.
akulungile nje yami yazini mina nginankinga nawe awona obambe lakhe ihlombe la kukuhlungana mama la oshashayisa wena la 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 house
ngamlimaz general
uzwile
Uma balo mama, mandeshe alisetsi.